gyina demonstration ayɛ yɛ no ɛfa dɛ dɛ wi a abambo yi ebu economy no na wohwɛ a ɛyɛ the fight for yɛnkɔla yɛ wo yɛn nso as Ghanaians we have the right fare yɛbɛserɛ sɛ economy ne ɛbɛyɛ kama sɛ yɛbɛserɛ sɛ we need justice ɛwɔ yɛn man mu nti yɛn ma no a yɛba bɛwoɔ mo ɛne nea yɛn woɔ mo no yɛmpɛ sɛ ɛka bi ɛba bɛda hɔ ama mo yɛn deɛ sɛ bi yɛyɛ mpanimfoɔ yɛhu yɛ deɛ yɛn nyɛma ni so nti yɛbrɛ koraa no a yɛn nso bebree na yɛn ma no yɛn kɔlaa no a afia nsa yɛba bɛwoɔ mo no yɛmpɛ sɛ yɛbɛgya saa ɔhaw no atoɔ ama mo nti ɛnyɛ demonstration yɛsu afrɛ Ghana boy na ne aman